다른 도시 레벨에 왜
있어 컨셉 컨셉이야가 쿨아
wamuke mukunda cyane hope song warimbanye n'abati kuku wamuke ku cha Tanzania
warabateguriye konsere yagakura
ikazobera mu ishanga rya hope church mu kigobe hafi ya mutoyi harabana nawe bita kwa Gerard
ikazoba kuri uyu wa mungu itariki imwe z'ukwindwi muri uyu mwaka nyine turimo igihe cy'isaha munani n'inusu
akazoba hari n'imigwi ikomakomeye mu gisagara cya Bujumbura
umuvugabutumwa akazoba ari revera pastor Jackson Ngashimana benshi bamenyereye kuri radiyo ibyitigiro
kwinjira no ku buntu ariko ugatanga ubwiza bw'imana
kaze duhimbaze dutanzira imana hamwe na hope song
nanjye ndarahiye nzagukorekera